ndi masiari vhathu vhoṱhe, masiari avhuḓi. U ḓi wana ka u ka vho hafha Pretoria bega phakha musi ndi kho ḓo amba nga luimbo lune nda nyimbo dzine nda kho ḓo dzimba lo no kho amba uri luimbo lune nda kho lama ndo wana mubofhololi uri ndo ye why ndo wana mubofholi ndo wana Yesu Khristo ane ndo muṱanganedza sa vhutshilo na tsha mutshidzi na mufeli wa vhutshilo hanga. Ndi ngazwo ndi kho ḓo imba nga luimbo holu lo uri ndo wana mubofhololi. Kha vha tende uri mudzimu ḓo vha thusa, mudzimu ḓo vha fhaṱutshedza. God bless you. I love you so much. Salam, I love you. Listen to this song very carefully.
Oh, yeah.